wakuje tu
wala mali
wanaenda stay yangu sasa hata mimi niwaambie haya tunaenda
wala mali
tunaenda
wala mali bare
bare bare twende 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 nini alafu pole pole eh hapo wakikanyaga hapo doyo
Amare para el norte, de ese lluvia.